big combination. Yeah. Oh, na na na. She's so credible, na every guy.
Momento na kuimbia mtoto kwendo shuka langu njo unipe majoto. Okay.